Ndinochema Ishe Mwari Baba mu rimsene ndinze andino kufara mambo ndiponise Ishe wangu Ndinochema Ishe Mwari Baba mu rimsene ndinze andino